Kristo kumiliki bani na
sio vema amelaaniwa ampae jirani yake kileo, sio tu kumiliki, kumpa jirani kileo, amelaaniwa, sio sawa.